Mu Rwanda mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaraye aburiye abashaka guhungabanya umutekano, anahamagarira abashaka gutahuka ku neza gutahuka, avuga ko abazashaka gukoresha intwaro bo ngo ntibizabashobokera. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, ntimujye kure ya radiyo yanyu. Tubanze tubagezeho rero ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi turagezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Afurika, perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ejo ku munsi wa mbere yaremeye ko amazu y'ubunywero yongera kugurugwa no kugurisha inzoga mu gihe abandura umugera wa korona babandanya bagabanuka muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'ubuseruko. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu, Kenyatta yatangaje ko atezuye ingingo zitari nke zari zarafashwe mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira rya COVID-19, ariko yabaye arabangira ku kugurura amashuri. Kenyatta yategetse ko ukudatembera mu ijoro byongerezwa iyindi minsi 60, ariko ubu bikazotangura kuva isaha 5 z'ijoro aho gutangura isaha 3 z'ijoro. Ibitigiri by'abemerewe gukoranira hamwe mu manza z'ubugeni no gufuba ababo byagwijwe inshuro 3 gushyika ku bantu 200, ndetse n'abemerewe gukoranira hamwe mu masengero barongerejwe icya 3 ku gitigiri cyari kihasanzwe. Cyo kimwe n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'ubuseruko, Kenya yarafashe ingingo zikomeye zo kurwanya ikwirakwira ry'uwo mugera. Izo ngingo zabaye ukugara imbibe ihana n'ibindi bihugu, kugara amashure, kubuza abantu kugenda mu ijoro, hamwe no guhimiriza abanyagihugu babishoboye gukorera mu ngo zabo. Tukivuga kuri uyu mugera, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko ibipimo byihuta bishika ku 1,120,000 by'umugera wa korona bizategekanywa kugira bihabwe ibihugu bifise amikoro make mu gihe isi iriko iregereza abahitanywa n'icyo kiza bashika ku 1,000,000. Kaminuza John Hopkins yo muri Amerika yashikirije ejo kuwa mbere ko isi yababa 1,000,000 w'abantu bamaze guhitanywa n'uwo mugera. Iyo kaminuza ivuga kandi ko abarenga 33,000,000 bamaze kwandura COVID-19 ku isi. Mu gihe isi hanze amaso ku matora y'umukuru w'igihugu yaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ikindi kibanza gikomeye ku mugabane wa Afurika. Umunyapolitike yamuka muri Chad, Musa Faki Mahamat, arongoye komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ariko ararondera kongera kwitoreza iyindi manda ku burongozi bw'uwo muryango. Uwo mutegetsi asa n'utagira uwo bazohiganwa muri icyo kibanza cy'umudiplomate akomeye wa Afurika. Abamunegura bariko baragira urunani kugira babashe kugondoza kw'iryo tora yigizwayo amezi 6 kugira haboneke abandi bakandida bazohangana nawe. Abamunegura bavuga ko gutegura iryo tora bitariko byisunga demokarasi, bagasaba ko ikiringo cyo kugena abazohiganirwa icyo kibanza cyongerezwa gushika mu kwezi kw'11. Ababikurikiranira hafi bo mu bihugu 56 bigize umuryango w'umwe bwa Afurika bavuga ko Faki Mahamat yananiwe guserukira iby'umugabane w'abantu umuriyaridi n'300,000 bakeneye. Bavuga kandi ko umufasoni yamuka muri Zimbabwe Arikana Chihombori wao yahoze aserukira uwo muryango muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakumiriwe mu kwitora inyuma yahakuriwe muri ayo mabanga mu mwaka uheze. Barongera koko umuryango w'umwe bwa Afurika wamyugirira ku mabwire y'Ubufaransa bwahoze bukoloniza ibihugu bimwe bimwe bya Afurika kuva mu 2002. 4 kuri 5 barongoye iyo komisiyo bavuye mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango ntibarabasha guhurira hamwe amaso mu yandi kubera ikiza cya COVID-19. Urwandiko rusaba kugizayo iryo tora rumaze gusinywa ko n'abashika 16,000 mu gihe guhabwa ingufu zikwiye iryo tora ikazoca ritunganywa mu ntango za 2021. Igisirikare cya Iraq cyavuze ko abana 5 hamwe n'abagore 2 bo mu muryango umwe bishwe ejo ku wa mbere n'igisasu cya rokete cyatewe ku kibuga cy'indege i Baghdad ahari abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gitero ku nyungu za Amerika muri Iraq kibaye mu gihe Amerika igabisha ko ishobora kugara ambasade yayo muri Iraq no gukurayo abasirikare bayo 3,000 mu gihe ibyo bitero bya rokete bitohagarara.
Aloyizi, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 88 ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ikiganiro Iwanyu mu Ntara.
Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu Ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu Ntara.
Na kajyo Ijwi ry'Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu Ntara ni cyanyu.
Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Rwanda, mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi, perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaraye aburiye abashaka guhungabanya umutekano, anahamagarira abashaka gutahuka ku neza gutahuka, avuga ko abazashaka gukoresha intwaro bo ngo ntibizabashobokera. Ari mu nama ya komite nyobozi y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi ku mugoroba w'ejo kwa mbere, perezida w'u Rwanda icyarimwe na perezida w'iryo shyaka Paul Kagame yavuze ko muri rusange icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ku nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu.
Hari benshi n'ejo bundi twasuzumaga n'igihe bimaze imyaka, abantu benshi basaba kuba Abanyarwanda. Nge no mu myumvire yanjye niyo tuganira n'abayobozi bacu bandi, uwo muntu yari umuntu muzima, nge numva n'abandi iyo babyemeye hari n'amategeko atuyobora uko bigenda, ushaka kuba umunyarwanda wabimwimira iki ko cyane cyane afite uko ateye kugize icyo kutwunguye. Zo n'imbaraga ziba ziyongereye, ntabwo u Rwanda ari rutoya nka kwa kundi, ntabwo ari nka cya kirahure, ntabwo ari nka cya kirahure usukamo amazi akarenga akameneka ukabaho ugira ngo rero ikirahure cyuzuye nta yandi mazi wakongeramo. Kera hari abatubwiraga ngo igihugu ni gitoya, ntabwo twagikwirwamo twese ngo nimugumaho muri, twanze kuba amazi yarenze yamenetse. Dukwirwa mu kirahure.
Iyi nkuru turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere. Abarundi bo mu ntara ya Kirundo baherutse gutahuka bava mu nkambi ya Mahama mu Rwanda, bavuga ko bakiriwe neza kandi ko babanye neza n'abasangwa. Ni inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Murayigezwaho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Bamwe muri abo bahunguka bavuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bavuga ko bakiriwe neza kuva bagihunguka gushika magingo aya. Bizimana Emmanuel yashikiye muri komine Bugabira aho yahora aba mu mwaka w'2015, ari mu bahungutse ubwa mbere agashima ingene bakiriwe bagishika.
Murazi ko ubwa mbere tugishika mu gihugu twabanje guca muri kado transit y'isongore, baratwakiriye baratugaburira, badaho tujyama heza hakingiye, hanyuma baradutekerera. Mu kudutekerera baduhaye ibifungurwa by'amezi atatu, ni ukuvuga ku muntu ibigori yari yandikiwe ibiro 32, nkanye n'umuntu umuryango w'abantu indwi bampaye ibiro 224. Hambavu y'ibyo bampaye ibiro 60 by'ibiharage, bampa ububido bune bw'amakoto, bampa amasabune, bampa ikindi bampaye, barahaye ibyangombwa by'umugore, bampa ibiringiti indwi, bampa ubusari indwi. Hambavu y'ibyo baduhaye n'amafaranga yo kuba umuntu arifashisha ku muntu akuze arenza imyaka 18, akuze imyaka 18 ni 140 ku mwana, 170. Ni ukuvuga nkanje bampaye 330. Ko harimo abakuze babiri n'abana batanu, murumva ko ototari turi abantu indwi. Ibyo bintu bari biduhaye kugira ngo twifashishe, kugira ngo bibe biradusahiriza no kumenyera ubuzima muri kingo cy'amezi atatu.
Eka no ku mutumba Ruhehe bari bahunze bava amenyesha ko bakiriwe neza n'umuryango wiwe nk'uko Bizimana bandanya bivuga.
Niko batumaze gushika twarakiriwe kuri komine mu nyuma bavukanye ababanye baradutwaza ibintu badushikana ku gatumba bukeye gaho nuvuga abakuru b'ubukimbiri banzezwa mihana baraje kudusura mu gatondo batubaze ko twaramutse nuvuga kugeza ino saha turamahoro nta kibazo ikirenzeho je ndi no mu bantu banditse bandikiye umukuru w'igihugu muri bajya batanu basinye ndi wa mbere nitwa Bizimana Emmanuel hari nabakoraga ijibihuha ko hari ibibazo twahuye kugeza ino saha nta muntu numwe arahora n'ikibazo naje barigeze kuvuga ko no bandi muri documentation nkubitwa ngirici ariko no vugaho guzi no saha nta nuranda bigitsure kibi nasanze ku gatumba aramahoro ibintu byarahindutse abantu bakundana no vuga ibyo twahunze no vuga nka crise politique isani yari yarangiye ubu turamahoro
muri abahunguka mu ntara ya Kirundo harimo abahunza arabigisha Homiward Ndayikengurutse wo muri commune Bwambarangwe numwe muri abo agasaba ko leta yobatunganiriza vuba bagasubira ku kivi agasaba n'abakiri mu buhungiro gutaha mu gihugu cyabibarutse
nkiri mu Burundi nasanzwe nkorera leta nari umwarimu mashuri y'intango gwa dusaba leta nk'ubu mu vyibanze bikenewe mu ma direction communale nkaje nkorera nari umwigisha baragerageje baramfashije na ningoga barampa ibikina amatestation service landi nana chance aba rero chance aba leta nuko yo gerageze katunyarutsa kugira tubere integre nkuko twabaye integre mu buzima busanzwe twanare integre mu kazi bakadufasha bakatunyarukiriza nkuko turi muri processes nk'ubu mundu biza turatangura kubigira twaramaze kugira n'ivyangombwa tuzotanga kubigira dusako botunyarukiriza kugira tubere integre no mu kazi ubu twasanze umutekano ari mwiza cyane kuko kuva dushitse nta nuratujya ndwara kandi twasanze n'ababanyi babayeho neza umutekano ni mwiza cyane akamo tubatabasiga hakurya nuko boza mu gihugu c'amavukiro bakamera ukuntu batunga imiryango na cyane cyane kuko kuba mu mpimba ni nk'impimba ikamba impunzi kuko ntiwigenga ntusohoka ntuja gukora ibyawe umwana ntiyiga ko boza mu gihugu c'iwabo bakubaka igihugu bakigisha abana neza bagashibana kabahijyana kazoza
n'abasangwa badashima gutanga amajwi barashima ko babanye neza nabo bahungutse muri kino gihe buramatari w'intara ya Kirundo aremeza umubano avuga ko wifashe neza hagati y'abahungutse n'abasangwa Albert Hatungimana avuga ko abahunguka bafise ingorane muri kino gihe bariko baramenyereza gusubira mu buzima busanzwe
agahafe karimo gatoya n'abantu usanga bari bafise amatongo cyane amazu bafite ingamu bahunze hanyuma ngo rero ugasanga bariko baratanga amakuru atariyo bavuga ngo nimugumeyo ngwino ngo ndibiramera neza kugira ngo babandanye bagumye mu ayo matongo abo rero twabahaye akamo tusi nimurekure ayo matongo pe n'ayo mazu hanyuma abanyagihugu baze mu bahane nta ngorane hanyuma ikindi na kimwe yotanga amakuru atariyo twarabamesheje tubabwira neza yuko amakuru yo nuko igihugu cy'u Burundi gitekanye na cyane cyane intara ya Kirundo aha rero twebwe natwe ku rwego rw'intwaro nubwo tubakurikirana iri samanama turi abantu bose utuntu duto duto tw'utugorane bashobora kuba bafise ariho tujyanye n'uko amazu mwamwe yaguruwe n'imuyaga hanyuma ugasanga inzu yarabomotse ariho n'abandi usanga yabutse mu miryango usanga abana batanditswe hafite byavukiye mu Rwanda hamwe n'abandi usanga batagiye mu mashuri bafite n'ibibazo bijyanye n'uko bize mu rurimi rw'icyongereza ururimi bavuga ururimi rw'igifaransa ibyo rero byose ngo turaba ukuntu tubyegeranya kandi muri raporo leta tubabona yuko yiteguye kuzoduha igisubizo kimeze neza.
Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda 60% bahunze bava mu ntara ya Kirundo nk'uko vyemezwa na buramatari w'iyo ntara. Abamaze guhunguka mu ntara ya Kirundo bagera ku 200,000. Buramatari Albert Hatungimana agasaba abakiri mu buhungiro gutahuka bakaza gufashanya na bene wabo kubaka igihugu.
Tukivuga ku makuru yerekeye impunzi z'Abarundi mu gihe imvura itangiye kugwa mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi, zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda herereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuvugurura amazu yose yo muri iyo nkambi asakaje amahema. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na zimwe mu mpunzi zo mu Rusenda.
Ikibazo cy'amahema ntabwo cyifashe neza kubera kuva 2015 hariho abantu batarashobora kuronka amahema gushyika n'inzu zabo zirava kandi konaka ko imvura igiye gutashura nuba tararonka amahema ugahura ahubwo abaronka amahema ni babandi nyene ugahura araronse uyu mwaka kuwundi mwaka araronse mugari abantu n'ubushika n'uyu munsi bataranonka amahema amashashe bari bakwiye rero kugira rusasuma bahere inzu kunzu kugira ngo barahakikishe ko atanzu nimwe ishoboye gusigara idasakariwe gihema rishashe impungenge dufise nuko imvura ni yashobora gutasura abantu benshi inzu zabo zizobomoka narirya abantu benshi bura amazu y'abadakomeye ariya yandi ya zamani bapfuye gukura kwa mahema barahoma hasi ihora ya yandi ya kera kandi abandi nabo aho bubatse amazi agumabira urumva rero niyo amazi yo hasi agumabira imbizi zizuka hejuru naho bakanyagirwa ucura abana babaye mu buzima bubi butameze neza
ikibazo cy'amahema ngaha muri kambi ya Rusenda ukuntu byifashe twavuga yuko benshi muri iki gihe nta mahema bafise kuko izihari zirashaje ARD ije irasakara inzu imwe cyangwa zibiri ikabirangije ni ukuvuga ngo turafise ubwoba cyane kuko imvura igiye kugwa inzu zizosubira zibomoke zikwe ku bantu dusaba yuko ARD yofata nk'ama iki kibazo cacu cy'amahema kugira abantu inzu ntizisubire kubagwako zibavuna
kibazo cy'amashitinga amashitinga baduhaye yaraduhereye ko hatewe nashakaje ibirepelepe by'ibishitinga kibazo cy'amashitinga byasaba ko imvura igiye kugwa badufashe imashitinga kuko imvuri ke kuzera tunyakirira munzu
waheruka gishitinga ijyane
igihe baheruka gutanga narirukaze ngo bampe shitinga nta shitinga bampaye ubu jewe kunze wanje hari kwibirepe cy'amahema nagiye ntora byatubagulitse bimeze nk'ibi jewe nasaba ko badufashisha amahema mbe tatufashishije amahema mwiyi minsi imvura igiye kugwa nukuri imvura izotunyagirira mu nzu n'abana nibyo twifuka namba ufise akafu kategerezwa kunyagirwa ugacubura icyuke
urabona ibintu byo ngaha mu nkambi yacu ya Rusenda ni ibintu bigoye kumva kandi biboneye kandi twumva kuko nta kundi twabigenza birashika tukumva ngo amashitingi turabanditse kandi tuzoyaba ukabona kumuhana tuvuge mu iboroke ugasanga haroze nk'abantu batatu ngo ikambi yubakiwe ngo itwasakariwe
ikibazo cy'amahema no munsi twege mu ikambi ya Rusenda kiraduhanda cyane muri kene gihe twijuke twimirije imvura ya gatasi urabye ukuntu amahema y'amatangwa habamo akantu kamwana wa mama ntagihe kuva ikambi ya Rusenda ibaye mu kuva 2015 hari gera hatangwa ihema kuva ku nzu ya mbere gushika ku yanyuma baragenda bakavuga ati genda murabe inzu zishaje gusumba izindi abadeverage mwandike abo badeverage nabo kubera n'abantu n'impunzi baragowe hacaba umwe akabya bindi bya kamwana wa mama umuhabi bire akaba ariwe yandikwa bigashobe tuma nka twebwe abanyarucari tutegera dushikirwa no munsi wa rimwe kwihema hariho nk'umuntu no munsi kuva ikambi tangura inzu bamuhaye atakintu na kimwe kirigera gihinduka kuri iyo nzu yabihema yo ku ruhande yabihema yo hejuru gucyo imvura iguye ikagwa mu nzu gucyo no munsi hoho rero ga byarunyutse kuko ihema imaze kumara imyaka itanu abari nk'ubwatsi icyo twashaka gusaba hazere n'abasanzwe n'ishyirahamwe basanzwe bakora na ARD nuko bari gutegura gusanura gushasha inzu zose ziri mu nkambi ya Rusenda atanzu n'umwe bakuyemo kuko izo nzu zubakiwe rimwe nimba bishitse imwe ikabishaje zose ziba zashaje kuko turiko turegereza imvura cyane kandi tukaba tubona ko amahema yaheze turabona yuko inzu dushobora kutugwa ko abana bakagwara malaria
kubijanye n'amahema novuga ko hariho nk'abo kuva bashika muri iyi nkambi inzu babashikijemo ariyo mahema kiriko tukatarabahindurira n'umunsi barimo kacu usanga rero aha imvura itanguye kugwa amazi mu nzu acatega ibiziba bikaba bikaca bituma na za malaria no kubaho nabi ubuzima bugahinduka tukaca dusaba rero kuko byogenda kose ko hasere yo kwiyumvira ikaraba ukuntu yoshobora kuronsa amahema abantu bose tavanguye kuko usanga hariho umuntu buri mwaka yama yaronse ihema buri mwaka akaronka ihema mugabo hari uwundi ariko aramara imyaka itanu inzu bamushikizemo ihema yasohorewemo ari ikiri ku nzu ab'inzu zasenyukiye ko biturutse kuri uko kubura kw'amahema nyene baciye bavaho bakimuka bakaza mu mahangara aho twashikiye muri akeyi isa nuko umugore n'abana imiryango nk'itatu canke ibiri canke ine iba mu ruzu umwe ugaca usanga rero ubuzima bw'abo bantu si bwiza ahubwo rero nabo nyene barakwiye kwiyumvirirwa ko bakakugwa aho hantu bakaba nk'uko abandi babayeho mu nkambi
ndavuze ikibazo cy'uko bataranyubakira
kuko ubusingiraho nicaye n'abana nicaye n'abana nabi nicaye mu gihangari iyo nicaye mu gihangari bituma umwana agira imbeho kandi yarasanzwe anagwaye bigatuma nguma ngira ingorane nkasubira mu bitaro nanjye ndikimuka ntacyo noshobora muri uwo mwanya kugira ngo nishikane
aho wabaga mbere
ni viraje ya gatatu
ese hari inzu babaguhaye ukigera mu nkambi iyo nzu nindi ibamo
iyo nzu bambara yimpaye nkigera mu nkambi aho ngiriye ubukavu nkamara umwaka n'inusi ubukavu kwa muganga nasanze yarasidutse imaze gusiduka ndasaba abakorera muri ASR nta nyishu nigeze mba ndasaba ko bonyubakira nticara muri iyo nzu yanjye n'abana
emwe inzira hafi kungwa ko icyo nosaba ASR nuko turose amashitingi kubera nyene yamaze gusaza aramaze gutobagurika ifunze imyaka 5 nkumfunze imyaka 5 ngaha ndiwo muyambere mwiveraje ya mbere iyo shitingi ifunze imyaka 5 yaramaze gutobagurika nibihengere hengere gusa dusabye muturosha amashitingi muzo wamukoze
harabandi baje gutemagura ibyatsi bakaza bagashira wo wagishira ibyatsi
no ntabyo no shobora guca kuko ndifa kazi naramajije kubura umugambwa wanje nta umfise kandi nari nsanzwe ndamufise nuko yantaye mu nzu ngo ndashaje
ubushize ubwo twamenye turiko turashikiriza ibyo bibazo mu bibazo twari dufise kuko twari twasabye icyo twokwita audience ryo kujya ku rongo ya ASR muri kano karere kugira ngo tumwereke ibibazo impunzi zifise twaramushikiye turamwereka ko nta hanumwe atazi ko hano ikambi yacyo iherereye haciye igihuhusi umuyaga ukomeye wava mu misozi hejuru muri ho plateau wundi ukava muri Tanganyika yose yahurira hano mu ikambi ibyo byatumye inzu dufise bivaye n'uburyo zubatswe muri systeme ya urgence zibomagurika izindi twari twabaye nk'abiyungunganya nazonyene zisa nkaho zibomoka twaramweretse yuko bivanye n'uko twari twiyungunganyije tukarondera udafari twarubatse turamwereka yuko bokora ibishoboka imbere yuko imvura yuko kwezi kw'icumi itangura kugwa bokora ibishoboka bakarosa amahema abantu basanzwe bari bafise uwo mwete wo kuba bari kuba rubaka ndetse n'abantu ziboneka ku gihema zacabaguritse bakaba pokeza ihema kugira ngo inzu zabo zisubigwemo
nyuma y'imyaka hafi ine perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asabwe gushyira ahagaragara raporo igaragaza umutungo we n'imisoro yishyura biragaragara ko icyo kibazo hagiye kongera guhura nacyo nyuma y'inkuru yasohowe n'ikinyamakuru The New York Times igaragaza igihombo no gukwepa imisoro kwa perezida Trump byitezwe ko icyo kibazo kiza kuba kiri mu byibandwaho mu kiganiro perezida Trump aza kugirana na Joe Biden umukandida w'ishyaka ry'abademokrate uyu munsi kwa kabiri ni inkuru y'abanyamakuru Chris Hannes na Ken Bredmeyer yashyizwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Temistocle Mutizima ari nawe uyibagezaho.
Nyuma y'imyaka hafi ne ubwo Donald Trump wari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu yahuraga n'iki kibazo cy'inyerezwa ry'imisoro bwa mbere cyongeye nanone kandi kugaruka mbere y'amatora y'uyu mwaka ubwo we na mukeba we umudemokrate Joe Biden bitegura ikiganiro mpaka cyabo cya mbere ku mugoroba w'uyu wa kabiri. Inkuru ndende ya The New York Times yo kuri iki cyumweru yatangajwe binyuze kuri internet igaragaza ko Trump umuhere gukunze kwirata ubuhanga mu bijyanye n'ubucuruzi mu mwaka w'ibihumbi 2016 yiyamamajemo yishyuye amadolari 750 mu kigega cy'imisoro cya leta ndetse aza kwishyura andi nkayo mu mwaka w'ibihumbi 2017 umwaka we wa mbere w'ubuperezida. Iki kinyamakuru kivuga ko cyasuzumye imisoro ya bwana Trump mu gihe kingana n'imyaka 20 kigasanga uyu rurangiranwa mu by'imitungo itimukanwa no mu biganiro bya televiziyo ubu wabaye umunyapolitiki yaratakaje miliyoni 100 z'amadolari binyuze mu masezerano y'ubucuruzi yakoraga akagaragaza ko ntacyo yinjije ndetse ntagira icyo atanga mu birebana n'imisoro. Bwana Trump bihabanye n'abandi ba perezida bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu myaka 50 ishize we yanze kugaragaza uko yagiye yishyura imisoro ku nyungu avuga ko birimo gukorwaho igenzura n'ikigo cya leta gishinzwe imisoro y'imbere mu gihugu. Nyamara ubuyobozi bw'icyo kigo bwo buvuga ko butabuza usoreshwa kugaragaza amakuru yerekeranye n'uko yagiye yishyura umusoro. Perezida Trump abajijwe ku byatangajwe mu nkuru ya The New York Times yavuze ko ibyo ari amakuru y'ibihuha. The New York Times yagaragaje ko mu myaka igera kuri 20 ishize nyuma yo kwinjiza amafaranga menshi ikigereranyo cy'umusoro wa buri mwaka wa bwana Trump wanganaga na miliyoni 1,400,000 by'amadolari ya Amerika buri mwaka. Iki kinyamakuru kandi kigaragaza ko bwana Trump yinjije umutungo ungana na miliyoni 76 z'amadolari mu myaka ibiri ya mbere ku butegetsi. The New York Times kandi garagaza ko uyu mukuru w'igihugu afite umwenda wa miliyoni zirenga 400 z'amadolari igice kinini cyawo kikaba kigomba kwishyurwa mu gihe kitarenze imyaka 4 iri imbere. Iki kinyamakuru kivuga ko amakuru arebana n'imisoro cyasuzumye cyahawe n'isoko ziyafiteho uburenganzira kandi ko cy'ubwacyo cyayigenzuriye kiyagereranya n'andi makuru asanzwe aboneka kuri buri wese uyashaka cyo kimwe n'andi ibanga cyari cyarabonye mbere. The New York Times yanditse kugenzura yakoze ku mutungo Trump yinjije rigaragaza ko imyaka atagiye atangamo imisoro ahanini byagiye biterwa n'uko ibihombo yabaga yagaragaje ko yagize byabaga biruta ku mutungo winjiye muri iyo myaka. Muri Amerika, amakuru arebana n'imisoro ntashyirwa ahagaragarira buri wese. Nyamara kuva ku bwa Perezida Richard Nixon mu myaka ya za 70, abiyamamariza ubu Perezida bagiye bashyira hanze amakuru arebana n'uko bishyuye imisoro ya Leta ku bwende, bakanagaragaza ibijyanye n'amasezerano yabo mu by'imari mu rwego rwo gukumira ko hagira ingorane zivuka zishingiye ku nyungu bwite. Mu gushyira hanze iyi raporo, Bwana Dean Burkett, umwanditsi mukuru wa The New York Times, mu itangazo yashyize ahagaragara yagize ati, iyi raporo tuyitangaje kubera ko twizera ko abaturage bagomba gusobanukirwa neza n'ibijyanye n'abayobozi babo ndetse n'ababahagarariye bakamenya ibyo bashyize imbere, ubunararibonye bwabo ndetse n'ibijyanye n'imitungo yabo. Bwana Trump yarenze ku byari bimenyerewe mu kwiyamamaza kwe kwa 2016 ubwo yangaga kugaragaza amakuru yerekeranye n'imisoro ye, avuga ko bitewe n'uko imisoro irimo gukorwaho igenzura n'ikigo cya Leta gishinzwe imisoro y'imbere mu gihugu atashoboye kuyagaragaza, asezeranya ko umunsi azabyemererwa azabikora. Nyamara icyo kigo IRS cyavuze ko muri icyo gihe ibyo bitari bibujijwe ndetse ko abasoreshwa bemerewe kugaragaza ibijyanye n'imitungo yabo. Ubwo yabazwaga kuri ingingo mu kiganiro mpaka cyo mu kwa 9 kwa 2016, Bwana Trump yagize ati, hafi buri munyamategeko wese avuga ko utashyira hanze imibare y'ibyo wungutse kugeza igihe igenzura rirangiriye. Kuri iki cyumweru ibyo yongeye kandi kubisubiriramo abanyamakuru, aho yagize ati, iyo urimo gukorwaho igenzura ku mutungo ntabwo ayo makuru wayashyira hanze. Yongeye kandi kwizeza ko igihe kimwe azayatangaza. Bwana Trump yagize ati, ariko ndabibabwira ko niteguye kuyashyira hanze, hari ibintu byinshi nteganya gushyira ahagaragara kandi abantu bazatungurwa cyane. Ikinyamakuru The New York Times kivuga ko cyasoreje ubushakashatsi bwacyo ku ibaruwa cyandikiye umunyamategeko w'ikigo cy'ubucuruzi cya Trump ariwe Aaron Gatton, wavuze ko ibikubiye muri iyo raporo hafi ya byose atari ukuri. Bwana Gatton, nk'uko iki kinyamakuru kibivuga mu nyandiko yagihaye, yagize ati, kuva mu myaka 10 ishize Perezida Trump yishyuye imisoro ibarirwa muri miliyoni z'amadolari muri leta, harimo na za miliyoni yishyuye ku giti cye akimara gutanga kandidatire ye mu 2015. Bwana Biden ntiyagize icyo avuga ku byerekeranye n'imisoro ya Trump kuri iki cyumweru, ariko kandi kimwe na Hillary Clinton waserukiye ishyaka ry'abademokrate mu 2016, uyu wahoze ari vice perezida yasabye Bwana Trump gushyira ahagaragara ibijyanye n'umusoro ku nyungu yinjije. Mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka, Bwana Biden yagize ati, abanyamerika bakwiye kumenya ibyo Donald Trump arimo guhisha mu misoro ye ku nyungu. Joe Biden wabaye vice perezida mu gihe cy'imyaka igera ku 8 kandi akaba yaramenyekanishaga amakuru yerekeranye n'imisoro ku rubuga rwa internet rwagenewe ibikorwa bye byo kwiyamamaza, yashyizeho inzandiko zigaragaza uko yagiye yinjiza amafaranga kuva mu mwaka w'2016, 2017 ndetse na 2018. Izo nzandiko zikubiye hamwe n'iz'umugore we Jill Biden zigaragaza ko mu mwaka w'2018 uwo muryango wagombaga kwishyura imisoro ingana na $1,500,000 by'amadolari y'Amerika. Uwo mubare wageze kuri $3,700,000 mu mwaka w'2017, naho mu mwaka w'2016, umwaka wa nyuma wa Biden nka vice perezida, umuryango we wagombaga kwishyura imisoro ingana n'amadolari 93,339. Umukuru w'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite Madame Nancy Pelosi kuri iki cyumweru yasohoye itangaza avuga ko raporo ya The New York Times igaragaza ko abadepite bakwiye kwemererwa kubona amakuru yerekeranye n'imisoro ya Bwana Trump kugira ngo bayakoreho ubugenzuzi bwimbitse, ndetse agaragaza ko mu mushinga w'itegeko inteko yatoye mu mwaka ushize biteganijwemo ko abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bategetswe kuzajya bagaragaza uburyo bishyuye imisoro ku nyungu, haba bo ubwabo ndetse n'ibikorwa byabo by'ubucuruzi. Uwo mushinga w'itegeko washyikirijwe akanama ka Sena gashinzwe iby'umutungo, ariko ntacyo kawukozeho. Mu gusubiza kuri iryo tegeko, Senateri Chuck Grassley, umurepublikani ukuriye ako kanama mu mwaka ushize, yavuze ko abademokrate bo mu nteko umutwe w'abadepite barimo gushakisha amakuru yerekeranye n'imisoro ya Trump ku mpamvu za politiki, bityo ko inshingano z'ubugenzuzi bagomba kuziharira urwego rwa leta rushinzwe imisoro IRS. Bwana Grassley yagize ati ikibashishikaje ni ugukoresha ububasha bwabo ngenzuzi mu gukusanya amakuru yose ashoboka kubirebana n'imitungo ya Perezida Trump. Urutonde rwashyizwe ahagaragara mu cyumweru gishize rukubiyemo ingingo zizaganirwaho mu kiganiro mpaka cy'abakandida perezida cyo kuri wa kabiri ntirugaragaramo ibi byerekeranye n'imisoro. Ariko bijyanye n'amateka iyi ngingo ifite mu matora ya vuba aha, ikinyamakuru The New York Times ingingo kirayishyira mu zishobora kugarukwaho.
Nshuti banywanyi baradijwe rya Amerika, ikiganiro iwanyu mu ntara cy'uyu munsi naho tugisoreje, turabashimira cyane ko mwateze amatwi. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo. Wadufashije kwegeranya amajwi ni Makubire Yabaro, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro mwese, tubararikira kandi ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya